ngiyajabula ukuthi ngibela namhlanje. Ngibonga kakhulu ukuthi nibonise futhi ukumsekela kakhulu umama osale phansi ukusenzele isitori esisekangaka. Ngethemba ukuthi zingakheka zibe ningi. Ngiyabonga ndunankulu ukuthi uveze ukuthi lento eyishiwo somabhizinisi baye basebenzise igama lesingisi lokuthi tshala futhi lapho uphuma khona, kodwa bathi baye bathi plow back.